Allah wa in baajira oo tirni taladayda jiifta.